Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu selephinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphulike lapha siphethe umbakhe kaKeagan Dolly umfana omdala uDolly xa ebethetha phaa nonondaba malunga nedebhi phaa ngomso umfana omdala wabekile kamazwi ke wokuzithemba phaa uDolly umfana omdala ke esitsho nomdala sithi ke yena kayoyiki Orlando Pirates futhi ke akazi kuyirespekta phaa ngaphakathi ebaleni esijoko umfana omdala sithi khayizathu siyilambile ngamehlo abovu la 3 points waphaa ngomso ngoba uthi umfana omdala okubalulekileyo bafuna ukudlala phaa imidlalo ye-Champions League apha eAfrika uthi ze bakwazi kuye eAfrika ke beyikhayizathu sikwanyanzeka into yokubana ke basuse kwanto esendleleni yabo uthi umfana omdala ayo-Orlando Pirates kuphela bafuna ukuyisusa uthi zonke imetshi ezishiyekileyo phaa kubo ngokweminqweno yabo engase bangasisusa zonke zabakwanto kubana ke babheke phaa kwilizwe kazasi Africa bodlala phaa iChampions League umfana omdala watsha balula isithi ke kwidebhi ke udlala imidlalo eyi-5 iidebhi eziyi-5 umfana omdala ke waphumelela iidebhi eziyi-4 uthi noko loo nto imenza achulumance phantsi kwempilo yakhe futhi uthi ke imenza imnikeza ithemba lokubana ke nangomso ikhayizathu esiphaa ingaphumelela watsho ke sithi ke uyavuma into yokubana kwidebhi yokugqibela yeyi-Orlando Pirates ababetha kodwa uthi umfana omdala akho mntu uzophinda athi ke ngomso banga luzo uthi umfana omdala andibalulekile into yokubana ke yena enguDolly kanoxoka ke phambi kwe-cameras ke alungiselela abantu abambukeleyo yena enguDolly ukuthi usho into yokubana ke Orlando Pirates ke kayirespekte phaa ngomso futhi ke ngaphakathi ebaleni kazorespekta kwamntu ke we-Orlando Pirates uthi umfana omdala ke ufuna ukhupha wonke amandla futhi nabadlali bekhayizathu sukuthi usho into yokubana bazokhupha wonke amandla abanawo ngoba uthi la 3 points bawudinga kodwa into endiyithandileyo kuye kukunyathela into ethi ke ayo-Orlando Pirates yodwa ke abayifungeleyo ukuthi umfana omdala ke zonke ii-matches ezishiyekileyo beyikhayizathu ke bafuna ukhupha wonke amandla abanawo ukwenza sho into yokubana ke ikhayizathu siyaziphumelela zo match ukwenza sho into yokubana ikhayizathu yanyathela phaa kwimidlalo ye-Champions League phaa eAfrika luluvo nentetha ke leyo ephuma phaa kuKeagan Dolly umfana omdala xa ebebuzwa koonondaba malunga nedebhi phaa ngomso baphulaphuli nani ke ningake ningena nitsho ke nento yokubana ke niva njani njengokuKeagan Dolly umfana omdala kubonakala into yokubana ke uzithembile nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.